Nena Jemuli. Wala mwisi za mwisi za mwisi kwa hizi. Wayase.
Beautiful, so beautiful. Then I will be to let you go. Beautiful.